Sakubingelela dodwa lo mkhulu.
Nikhona sakubona sanibona sanibona. Sanibona. Yimi Dr.Buwe Mhlanga. Ngikhuluma nani South Africa, ngiyanibingelela, ngiyanthanda. Namhlanje sengizokhuluma nani maqondana nokuthi ngiyanthanda kumsebenzi yonke le nto engiyenzile yendlozi. Namhlanje njengoba nginibingelela South Africa ukuthi ngiyajabula kakhulu umsebenzi wendlozi nonke South Africa. Nami nje ujabula kwami ngithi awu sanibonani, sanibonani makhaya, sanibonani nonke.
Mkhulu, awusithatha usibeke ufika ngebhubesi la kasiya Viva TV 1 Mercedes Benz uthi cha uzositshengisa imisebenzi yedlozi. Likwenzeleni idlozi?
Cha, kunjalo kunjalo, ngizothengisa umsebenzi wendlozi kasiya Viva, ngithengise nabantu umsebenzi nguyenzayo muhle lo uthandwa wonke umuntu. Ngizobonga kakhulu ngalokho. Ayindlozi lisebenzile, nabantu bayangijabulela, abaningi bayangifonela ukuthi kuhle, nami ngiyakuthokozela lokho.
Khehla lami, uma ungasithatha usibeke, usune channel yakhe entshaceke, uthini kubantu?
Yayiyo ke le channel yami ngikhuluma ngayo namhlanje ukuthi umuntu mafuna ukukhuluma nami uzongithola ku-channel yami, angifonele akhulume yonke into ayifunayo. Namhlanje ke ngiyabakhombisa South Africa sengina channel, ningasahlupheki, sizokwazi ukukhulumisana, sibonisane, senze yonke into.
Uyabamema, uyabamkela.
Ngiyabamema, ngiyabamkela ngenhliziyo yami yonke. Futhi ngisazofuna kubayenzela imanga yomsebenzi yokubaphakamisa nokubaqinisela imizi yabo nokuthi bavikela isibhamu sokuthi bakwazi ukuhlala kahle nokubavikela botokoloshi nobathakathi.
Mkhulu, ibizwa ngani le moto yakho?
Mercedes Benz. Mercedes.
Mercedes Benz ibhasi lonke.
Ibhasi lonke.
Hayi, ngiyakuzwa mina.
Hayi, vele nami ngijabulile kwenzela ukuthi phela umuntu uma usebenza kufuneka ubonise ukuthi le nto oyisebenzayo iyapi.
Kuyazwakala mkhulu, ithini inamba zakho thina esifuna silaphe?
Inamba zami ku-channel yami zithi
06 5 0 6 5 6 7 4 6 7 4 8 6 8 6 48 48 0 6 5 0 6 5 6 7 4 6 7 4 8 6 8 6 48 48 0 7 9 0 7 9 9 9 11 11 32 32 42. Uthini kubabukeli bakasiya Viva TV akade bekuthanda, uyabacela ukuthi behambe nawe beye kwaMhlanga?
Hayi, ngiyabacela mpela bahambe nami kwaMhlanga, nalabo abonayo ukuthi ngibasebenzisa, ngiyabasebenzela emsebenzi mihle phakathi komuzi wakaMhlanga, abeze bahambe nami ngempela i-channel yami leyo lengizofanele ukuthi ngikhulume nani, sizwane, senize niyosizakala.
Sizobe sibona amavidiyo ahlukahlukene anjengalawa kade wabuka kasiya Viva TV 1 esedlala nabukhoma futhi naku Dr. Mhlanga, Dr.Buwe Mhlanga TV.
Dr.Buwe Mhlanga TV.
Yes.
Le manje ikuyi-channel yami namhlanje.
Eveza wena wedwa ke.
Eveza mina ngedwa. Sikhulume, sizwane, sijabulelane, umuntu asho into ayifunayo eze uyovikela abathakathi nokufika yonke into. Dr.Buwe Mhlanga uyawenza umsebenzi wami wakhe. Kuningi sekwenzile kubantu, sebabonile ukuthi cha amasomo emithi yokulapha ikhona nokuvikela abantu nokuvikela abathakathi nokwenza yonke into ikhona ngoba umuntu ngiyamthanda.
Siphindele inamba yakho mkhulu bese siyagoqa.
079 079 9 9 11 11 32 32 42 079 079 9 9 11 11 32
42
42